kwabaseFilipi isahluko sesine. Ngoko ke bazalwane bam, abaziintanda, balangazelelwayo luvuyo lwam, sitshaba sam, yimani ngokunjalo enkosini zintanda. UWodiya ndiyamyala noSintike ndiyamyala ukuba bacinge ntonye besenkosini. Ndiyakucela nawe sinxulumana senyaniso, bambisana nabo bafazi, bazama nam ezindabeni ezilungileyo. KwanoClemente nabanye abasebenzi bam abamagama asencwadini yobomi. Vuyani enkosini ngamaxesha onke, ndiyaphinda ndithi vuyani. Ukuthantamisa kwenu makwenzeke kubantu bonke, iNkosi ikufuphi. Ningaxeleli nto, mazithi iincelo zenu ezintweni zonke, ngako ukuthandaza nokukhunga, ndawonye nokubulela, zaziswe kuye uThixo. Lwaye uxolo lukaThixo olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. Elokugqiba bazalwana ndithi, iinto zonke eziyinene, iinto zonke ezindilekileyo, iinto zonke ezibubulungisa, iinto zonke ezunyulo, iinto zonke ezithandekayo, iinto zonke eziludumo olulungileyo, ukuba kuko sidima, ukuba kuko ndumiso, zithelekeleleni ezo zinto. Kwa ezo zinto nazifundayo, nazamkela, nasiva, nasibona kum, yenzani zona ezo, waye uThixo woxolo uya kuba nani. Ke kaloku ndaye ndivuya enkosini kakhulu ukuba ngoko kokugqibela kude kwathi ukunyamekela kwenu okwam kwabuye kwatyatyamba, enaye nikunyamekele okunene, koko ke naziswele izithuba. Kuba kukuko ukuba ndithetha ngokuswela, kuba mna ndafunda ukuthi entlelweni endikuyo ndanele, ndiyazana nobuhlwempu, ndiyazana nobutyebi, kuko konke nasezintweni zonke ndiqhelanisiwe nokuhlutha kwanokulamba, nokutyeba kwanokuswela. Ndinokuzenza izinto zonke ndikulowo undomelezayo uKristu. Noko ke natyapha ukuba nobudlelane nam ngembandezelo. Nani ke baseFilipi, niyazi ukuba ekuqalekeni kweendaba ezilungileyo ezi, xenikweni ndaphumayo kwelaseMakedoni, ukuba ngako nalinye ibandla elandlela lam ngokusingisela emcimbini wokunikela nowokwamkela yaba nini nedwa. Ngokuba naseTesalonika kwaba kanye nakabini nithumela ndininceda ekusweleni kwam. Ingekuko ukuba ndibe ndifuna ukuphiwa, ikukuba ndibe ndifuna isiqhamo esandele emcimbini wenu. Ke ndinezinto zonke nje, ndityebile ndihluthi, ndizamkele nje ePaphrodito izinto ezavela kuni, ivumba elimnandi, ubungelelo owamkelekileyo, okholekileyo kakuhle kuye uThixo. Ke uThixo wam, wokwenzelela konke ukuswela kwenu ngobutyebi bakhe, ngokozuko lukaKristu Yesu, kuye ke uThixo, ubawo wethu, malube uzuko kuse emaphakadeni, asemaphakadeni. Amen. Bulisani bonke abangcwele abakuKristu Yesu, bayanibulisa abazalwane abam, bayanibulisa bonke abangcwele, ngokukodwa ke aba bendlu keKesare, ubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu, malube nani. Amen.